Happy birthday to me, Tao, 5th of December. Manam na ngwere he o shire mpam jere beta. Mshima no uli. Ha ha ha. Hey. Oji me monu e ya. Oji me monu mezilo no e mani e chigawo. Onye mechi e ha e. Onye mani e chigawo no. Mama imo. Onye mechi e.
Manubu, angada jenyeri, ehonna.
onye mechi e ayam onye mechi e ayo nde buru so gwo fo mofu ara obi ti e be kanyi mofu asu obi an efe galara re be kanyi ahona manuku ahoma nri eri kade onda wusu mo bie bare se e be kanyi o na ele mra chaga abese abacha na Chica,